Yo, yes, welcome to Kazakulu Entertainment. It's your homeboy Swash. We will na kambe hi video ya kahlongo ya Mr. Post. Okay? 4 hours ago, Mr. Post tsala leswi landzelaka. A tsala ku u komba mana wena. Okay? Ebe ya ahansi la kombise ti inana ti pick leti ti kombisaka the gig go yena o rambweni kahle yo sungula le ya 16th June ya mbere ya Leon anga na Fit Cook versus Mahuta na Mr. Post ya 16th June na yona ya ka Leon na yona ya 16th June ya ka le na yona ya 16th June ewe takale yo etalela na yona ya 16th June leswi kombaka leswaku xi sale xi ya 16th June stash cash travel cash farm cash perform so la hla la xi tsare leswaku u komba mana wena let's flow leswaku show go and show your mother kurmina lokumen ka the gig okay leswi swi nga swika swi siya ka Manyangatsi maybe if I'm not mistaken Manyangatsi tsama a tsala posting one la a tsala leswaku anga rambi in son what misungomangoma swa yena swi chaiwa a mkombotin tse oh endlelo fana le so ingari swi leswi nga swi fike swi khumba Mr. Post ndlela yinwana and this comes after loko atava anga rambwang eka vara
eka Gagash birthday celebration
Gagash ati rambele ati bukele Ben Mayengani eva tshika mana a siya Mr. Post handle eva Manyangatsi afika a tsala sweswo ku a nga rambiwi ti swingamangana swa yena swi tlanga mukombotini Mr. Post ku va na video leyi nga tikombonge dikwatini ti fikati ku hina ha tirha hina hi le ku tirheni ya hi nge vi madokodela hinkwenu swo fana sweswo a tshaya talela a hlamusela timhaka ta ku i tshika ku vulavula leswa vuloyi bya mhana wena hi ndlela yo fana leyo se mhana wena leyi yi tlhe yi vuya kambe lama yi vona u ri u komba mhana wena ku I get these gigs ya hi ndlela yo fana leyo so ya hi ku ya mina a nga va a nga swi leswaku a swi kongomisa eka Manyangatsi Thabo best the commissar hi ndlela yo fana leyo yo loko hi nghena hala ka ti-comments ti vuye ngopfu van'wana va hlamusela leswaku i ta dlaya hi mbitsi van'wani va ri hehe a nga tiyanga ku va a nghena a tsalatsala swilo leswo fana leswiwa yin'wana xinghana laha xi tsalaku hi mhaka four wa ti-gigi ntsena se hi sungula ku rhasarhasa hi ndlela yo fana lorete le ku vuyeni hala ka ti-comments ya Noel ma ni nga nandzi tala a na ta kombisa sweswo xapxap
See, is it that you attack a gorilla every week? Kind of steam with that attack a rib, but to survive. Kumbesani, every time they eat like a taco.